In gi thuolo nyakora mogi mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 2360 machiegni nyinga Milton Ochieng. Kaluwore kod koth madhi nyime pacho ka kod oula mapek, oyangore ni kodhno ero oseng'iko yore mag thieth e osiptande mathoth e counties buora kaka county ma Tana River, kama kuonde thieth kaka Asa, Chwele, Kau, Mbalambala, Mororo to kod Waldena osekethore kotudi kod oula. E county ma Kisumu, e ka thieth ma Ombaka bende oula no osemonjo, ka migao ma thieth bende wacho ni oula go nyalo kelo tuoche kaka nyaldiema, kaachiel gi mamoko manyalo hinyo ngima oganda. Migao ma thieth bende wacho ni tuoche makoch mabiro kod pige mochido nyalo muoche counties kaka Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Turkana, Busia kod Kajiado. Migao ma thieth koro ojiwo oganda mondo obed mabor gi oula kendo dar kadhi kuonde moting'ore malo. Bende ojiwo jo Kenya mondo kik bedi aora e kinde koth. Bende kik giriemb nyamburko e oula mabubni, to moloyo girang kendo nono kama familia magi nitiere. Kambi mar keyo pi ma Thika